So, I try to pick a life copyright, bro.
Yeah.
I don't like life. You see. Yeah, Bruce Melody right now, Prison Beach. Oneza yuko ya maze kushika, oneza yuko. Kimeze fresh. Yeah, Bruce Melody, on stage. Aho kwereka abantu yuko ari free right now. Bruce Melody. Saatatu, coach guy arameshe abarundi n'abarundi kazi bose ko igihe cy'isaha zitatu yuko show iza kuba itanguyeho. Bruce Melody ubona ko right now yi the game vya ameze neza kandi ameze fresh cyane gose. Bruce, amahoro, umeze neza? Umeze fresh. Kana kwenye barundi biteye kuri wewe, brother.
Mukanya turatwika.
Ego.
Munze show irakomeza.
Ego.
Ubu ngubu turi hano nyine kuri Zion Beach.
Ego.
Ego. Mukanya ni show.
Ego. Bruce Melody kuri munsi waje utaboneka kuko warabate kwitera mu bibiri.
Turabivuga byose hano.
Ego.
Nanjye ndabakunda cyane.
Asante sana, my brother. Bruce Melody, free.